birashoboka cyane kuko dufatiye ku bakozi basanzwe barangura ibirimo muri ico kigo n'abakozi bafise ubushobozi bafise ubumenyi budasanzwe turafise igituma dushobora kuvuga yuko tuzoshika kwihangiro mu buryo dufise sinovuga yuko bukwiye cyane mugabo turizera neza yuko dufatiye kubwo dusanzwe dufise tukafatira kuba kozi ikigobe ubumenyi bafise ubushobozi bafise irihangiro ryo kuzo kwegeranya amakori n'amatagisi agera canke arenga gatoyi bice 82 ku ijana ntankeka ko tuzobishika ko turizera kuko imbere ni heza atakiduciriyemo abakozi barafise ubushobozi ikoresho sinovuga ko bikwiye cyane mugabo turizeye yuko irihangiro tuzobishikako atankeka
obere ikora neza mu kutworohereza.